Msinje wati nkanena udatirira musizi. Tikamane na kuti asogoleri atu segulani maso muone mene antu akuvutikira muno Malawi. Mumaona ngati ndife antu achamba kapena tatumidwa ndi awo opozishoni kuti tiziyalankhulira iwo awo opozishoniwo. Lero mwaona zimene takhale tikukuuzani kunena kuti Malawi muno anthu akuzunzika kwambiri, chakudya muno mulibe, anthu akuzunzika ali ndi njala. Lero mwaona zimene zachitika kumachinjiri kwa nkhalamba uko ku area 5, ana ang'ono ang'ono kupita okha kukasaka zakudya, kumaona ngati akukumba chinangwa ali poison. Lero taluza mioyo ya ana amene akanakhala asogoleri ya mawa, amene akanatengapo mbali pa chitukuko cha dziko lino. Koma inu asogoleri athu mulibize. Mulibize kuba makobiri, mulibize kutapanga haya la anthu oyimba ochokera kunja 2 billion kumpasa oyimba wa kunja. Kaye kaye kuno ku Malawi ndiye mwatenga oyimba onse kuti azikupangirani kampeni. Ndalama zimene mukuwonongazi bwezi pano mukugulira zakudya, mwinaso mutayika zakudya mu adimaki muchimanga ndi kuchichipanga pa subsidy level, kunena kuti aliyense mukayika pa subsidy aliyense akwanisa azikagula yekha. Chifuka in that way ndiye kuti sustainability ikhalapo. Kodi mukamagawa chimanga kwa anthu ndikuwapasa 20 kilogram anthu ndikugawa na 4, akakadya ufao mawa akatengaso kuti instead of taking chimanga kuchisiya maadi maki kuti aliyense akapanga ka business kache kaka tomato kakabichi katanaposi azitha kukagula 2 kg yekha ku adi maki ndikumadya ndi anache. Koma inu mwagundika kumapanga Malawi kuti akhale anthu opempha kumagaira chimanga kuti muoneke ngati ndinu anthu abwino makamaka pa nyengo ino ya kampeni kuti anthu azakuvotereni. Kodi mukamati boma ndilo mweri, boma ndilo mweri, boma ndilo mweri chakwera cha delivers, boma la cheritiro lokupa anthulo chifukwa ukutu mukupanga kundendi kupa anthu. Inu mulibe kuganiza ndithu, mulibe nzeru, inu mungatenge 2 billion kumpasa oyimba mmozi ati chifukwa ndi wakunja. Kuno kwa kuno ande ena ma 300 million, ena ma 500 million, ena ma 1 billion amene kuwapasa oyimba ncholinga kuti azikupangira ni kampeni. Chikhalire nicho anthu anu akumwalira, anthu akufa, amene akuzuika tu aja ndionena kuti ena ake ozindikira anayimba foni kumibawa amibawa ndikubwera ndikuzajambula. Nanga amene ali ku remotest area amene sakuziwika alipo angati akufa angati. Koma inu mulibize kuba ndalama ulendo nazo kunja kuunga ndikumakaseweresa ndalama. Ndalama zimene mukuwapasa oyimbazi bwenzi pano mutagula mankhwala muzipatala, bwenzi pano mutagula chakudya, even kutumiza ana sukulu kumene amene akulephera school fees. Koma inu mulibize basi kunjoya. Komatu muyezo umene umukupangawu uku anduso akuyeza nawo niposachedwa. Inoyo yakwana nthawi yonena kuti inu anthu opemphera amene tummapemphera mwa genuine, chifukwa aliponso asatana ena amene amavala makolala a white onamizira kupemphera, kumanamizira ubishopu, kumanamizira ubusa, ali akatakweni yeni okuba akasizina ntole kumanamiza anthu muzina la Mulungu kuti ndi opemphera ncholinga kuti azidya ndalama kubomako. Tikunena opemphera eni yeni mupempherere ziko ili, mukhale pansi mulipempherere. Komaso yakwana nthawi inu makolo athu akale mmapereka nsembe, yakwana nthawi somano yokuti mupereke nsembe. Taona ni mmene zinthu zadulira padakale panopa zikumadula mwachinunu, ndipo ayenyake a ziko amwenyewo, nanga si amanena kuti ziko ndi wathu ndalama ndi zawo, ayenyake a ziko ndi ndalamawo akupachita kunena kuti atitu ukuku ichi ndi chiyambi chabe, kutero kushuga wakwera zulo uja, mafuta akwera zulo aja, ati ichi ndi chiyambi. Nao ngati munthu amalephera kugula paketi ya shuga, anthu ndikumaka ezesa shuga muti mapaketi chija mapepa laoneka ngati makondomu ajao, mapepa la ang'ono ang'ono aja, amalephera munthu kukagula shuga amene uja panopa mmene wakwerera shuga iyi akagula. yafika pontawi sopano anthu akumaka tenga baksi ka juice kaja uja juice amene akuononga ana ujayo ndikumutenga amene ujayo ndikumphatikiza ndi phalala kuti phalala lijalingo sekemera munthu akumuzi muziko limene lolo anthu ake akumachita kuzichemerera ndi ndalama ndipo ife taonapo maboma mbuyumu maboma kwa siti naonepo izi zomatenga ndalama ndikumazigawa pa guru ndikumachita splash ndalama siti nazionepo ndipo misonkhano mujamukuzaza anthu koma inu mukuona ngati anthu aja akubwera chifukwa chokukondani inuyo oyi anthu aja akubwera chifukwa chokuti mukumapasa ndalama kumagula anthu mapoliticians ati mapoliticians amene akumabwera kumeneko mukumapasa aliyense 100 million ndalama zake mwazitenga kuti anthu okuti munalibe kena kalikose nthawi ya kampeni ija amakupasani mafuta anali malemu chilima kodi inu mukandiuze ine mukuona ngati ndayiwala nali kuti masa ine nali mu kampeni yomweyo nthawi imene ja mabwera inuyo basi kumathiridwa mafuta pa nyambadwe kumathiridwa mafuta mulilongomo pa crossroads mathandizidwa inuyo muli anthu osauka lero mwalemera ndalama mungu omwaza mungu wagulira zibwenzizano nyumba kugulira zibwenzizano magali moto chikhalie nicho anthu akuzunzika kwambiri maboma ambuyomo amakhala ndi vulnerability assessment kuona kuti kodi anthu akuzunzika bwanji m'malawi koma inuyo ayi mulibize kuba muli mwatanganidwa ndikusonkha ndalama ndikumakayika mabanki akunja mwatanganidwa ndikutumiza zibwenzi zanu ku maindia kumakachosa kumeneko komimba inuyo tu ameneyo a MCP mwagundikatu kwambiri kumaba ndalama za mmaministri omu 60 chakuti milioni kumutumiza chibwenzi chanu kukachosa mimba kunja chikhalire nicho anthu akuzunzika kwambiri kodi Malawi iyi azasinthaliti pakali panopa pafika povuta kwambiri oti mmene zinthu zakwera chonjimu ndiyekuti songakhale maminibasi akwera china chilichonse chikwera anthu m'Malawi muno akukhalira mphati anthu akukhalira mphati palibe zokuti ati uyu ndi wa polisi ayi wa polisi ndiye osaukisisayo uniform aja kumachita kumadula matumba aja ndikutengapo chigamba chokuti chifanane ndi pamene pangambika ndikukasokesa a polisi akuzunzika ame akuzunzika kaye kaye awa amapita ku DRC ndiye amene achaso ndi amene akuzunzika kuopsa kukakhala 12 months ali ku DRC koma salary yawo kumalowa ku account nambala 1 chikhalire nicho maiko akunja maiko ena salari imalowa kwa munthu amene akugwira ntchito ku DRC yo andasadikitu ame akuzunzika kuzomba uku andiso akapita kumene koko mukupali munthu ina ogwira ntchito ku ame konko amene amasankha anthu opita ku DRC ko akumanena kuti 3 million ndi yanga kupa anthu iniyo ndinu anthu antundu wanji mukumambera munthu wame amene wapita ku DRC ali pa risk yakhoza kuphedwa anytime mkazi ache ndi ana ache akhoza kuzazunzika kapena mamuna ache ndi ana akhoza kuzazunzika inu ndiye mukumatenga kunena kuti ngati wapita ku DRC 3 million akakhala akaziwa ndiye muwagoneso muwagone ndiye kuti apite ku DRC akagwire ntchito Malawi amene yoyo Malawi ziko ili ndiro sausa kopsa pena palipose mungu oba kaye kaye ku Eskom tinango iyamba zulo ku Eskom anachita hala magali moto a munthu onena kuti ndi wa MCP ikamakwana Friday ja magali moto sakugwira ntchito no overtime akukanizidwa anthu kuti asamapange overtime magali moto ango charger ma billions and billions of monies zikungopita ku Eskom ku Malawi housing ndiye hii kumene kondiye nyanyi pakali panopa apanga dilu ndi kampani ina yake yokuti inachitidwa dissolved kwaoko ati amangire nyumba nyumba zoso zikamangidwa a Malawi housing omwachisanzo ya pa stadium ku area 49 project manager kunamangidwa nyumba 104 boma la Malawi linachitapo benefit nyumba 4 zoka kutako mkati mujamuli nyumba 4 za boma la Malawi zina zose zizama Chinese kumene kujako ndiye kuliso kuba kopsa ku Malawi housing ndichifaje Malawi housing ija ingonkera nkerabe ndikumatani ndikumasika kumapita pansi lero mukufuna mwalande anthu malo kujeni kujeni kumachinjiri kwa kameza mwalande so anthu malo malo so sanali anu mapita mboma mundu kukana mamo ndikulemba mapepa loona makumanena ngati malo ndi anu malo amena yasiyanu malo ajanali a munthu ina anali kuame ndipo zimenezo tikuziziwa koma mboma mumuli anthu okuba kopsa kuba panopa mafika size yokuti olo ku MBC anyamata opanga masero akukhala mezi 8 mezi 10 sero la sabata ino osalandira pa majiga osalandira koma muli bize basi kuma kumaika masisi yanu maseda kumaika mmene masisi yanu maujeni ma, mankhwala ode sasisi ndikumala nkhula pa TV kumakhanga tindinu asogolereni yeni kuzuza ndi opanga masewero omwe azisuzo sewero la sabata ino pakale pano ndi 10 months pa majigatu emweyi za ananyoni zindi anzawo khala ndani ndani anthu amaopanga agiringande ajawo timamva amene ajakuzunzika kopsa ku MBC tu ndipo akakhala staff wogwira ntchito ku MBC yo akumakhala foni yache kumakaisegulira ku toilet kuona kuti ngati angaonedwe ali pa foni azakhangana kulankhula ndi a opposition nthawi yomweyo ntchito amuchosa ndi mmene tu ziko la Malawi liliritu kumalawi sikuli bwino kumalawi sikuli bwino china chili chose chavuta lero li anthu angozifera nderero mukufuna so vote vote ya chata kakupaseni ndani inu zoona mukafike size yomanina kuti aboma ndilomweli boma la cherichi ndipo mukubwera mboma mukuti muuza panga chani afisi inuyo mukubwerera mboma mukuti muzapanga muchani ndi chani chimene mwachiwala chimene mukuona ngati mfuna muchipange so kawiri vuto life ya Malawi tinafasa kwambiri kufasa ndifache agalo amene wakutitola tinafasa kwambiri ife ya Malawi kumasekerera agalo amene wakupapanga zawo za daladala ndipo palibe potuzo kutatu ndi waku Central Region anthu aku Central Region akuzunzika kopsa Northern Region akuzunzika kopsa Southern Region ndiye jere jere kuma company kunde kumazuza anthu kuzuza anthu ndipo inuyo anthu aku makampani mukuzuza anthu kopsa mabwana aku makampani posa chidwa pati amba kumakutchulani maina kumafisi uko kutcholo mukuzuza anthu kopsa kumamangisa anthu osalakwa kuwana miziranga ti abati chikhalire ni jomsa anthu osimu kuafuna chifojo kutati ndi alomwe mukufuna muzile mbana nokanoka musaipise zina la atumbuka atumbuka ndi anthu abwino kwambiri ndichifacha ine ndimaafuna so atumbuka atazala mulira zikulino choncho inu amene mukugwira ntchito ku maestate kutcholo kumulanja atumbuka musamazuze alomwe muipise zina lanu la atumbuka atumbuka ndi anthu okondana mene amakhalira ngati ayawo ayawo ndi anthu okondana anthu amene ali ozikonda ena ambiri ndi alomwe komanso achewa ndi anthu ozikonda kwambiri anthu omangofuna kuti azingodya zawo zokha ndi anthu ovuta kwambiri choncho inuyo kuma estate kuso musamazuze anthu ndizomvesa chisoni kwambiri mmene anthu akufera muno Malawi ndiye wina chakatenge ndithu ndalama ndikumaka pereka kwa chinyau ndikumaka pereka kuma bandi koma ndalama zimene zisiku lina muzazisanza ubwino wake ndalama ndi njira wakhoswe anzanu ene anali nazo ndalama zangati zimenezo koma zinatha inuso siku lina muzandikumbukira ndalama zimene mukuseweresa zizitatha mukumasowa kumapisa mmajekete kuti muyang'anemo olowa mtambala osapezamo kanthu ndimene limakhalira ziko Boni Kalindo tikufuneni mafuno abwino inu a UDF pamene mukupanga convention yanu musankhe asogoleri osakhala moopa koma muasankhe anthuwo malinga ndi mmene inu mukuonera kuti chipani chanu chipite pasogolo tikuthokozeni masapotazi nonse a UDF ndinu masapotazi ogwirizana amene simmafuna zamanyaka mangoima pa chilungamo chifukwa chipani chondi chanu tikufuneni convention yabwino the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village tie mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.